Holocaust. Kothi kabahlekela yena kunengubo zinxibayo malibanga ikhama lenkosi not impahla ingubo makabanga uyesu yawunqula sisekhona abathandekayo sisekhona abangcwele singahambise endlini kathixo ngexesha lonqulo makabanga uyesu Exodus, sorry, Leviticus. Fender. Leviticus chapter 8. Verse 6 and verse 13.
Leviticus chapter 8, verse 6.